wambaye bose amakanzu yera namashami y'imikindo mu ntoki zabo baririmba baturabeho wasi we Yohana yeretswe itorero rizamuwe bigenda Namashami y'imikindo mu ntoki zabo baririmba baturabeho wasi we Yohana yeretswe itorero rizamuwe bigenda rihoyagira ikirere bari bambaye bose amakanzu yera Namashami y'imikindo mu ntoki zabo
Kau aku nak. Santa Sana.